Koma nifuna ndilemekeze kumwamba chifukwa nthawi ya Mulungu nthawi zonse ndi nthawi yabwino. Chaka chino kumayambiriro pamene Mulungu akhala kumwamba anandilola kuyamba sipano ulendo oyankha zimene Mulungu anandikonzera. Pano opanza mune ndili kumlanje kumeneko ndili mu ofesi ja yolemba ntchito komanso kumapanga develop. Nifuna ndilemekeze Mulungu akhala kumwamba chifukwa pompano ndalandira ndi job description imene ikuonesa unena kuti ntchito imene ndikhaindi kugwira sintchito ya masewera 50% mu ofesi 50% kunja koma ndi ntchito yonena kuti ndiyabwino kwambiri so challenging komanso ndi ntchito nena kuti tiphunzirapo tizipunzirapo nde mukazamva kuti ero ndi Kwalenga ndi manager misazandape mwamba. Of course, we have been a degree in 2017. Because I want to be able to out from 2017 to 2022. I think about my own also. I want to be able to go to the Koma ndi Mulungu wabwino amene munthawi yoyikikayo wandidabwisa kutiloko ndanenso kuti sindimamvetsa kuti koma chimene mwandipasachi chondiyenera koma ndikulemekeza kumwamba chifukwa Mulungu samasemphanisa zinthu amakupasa zoyenera ndi mmene iwe ulili. Haleluya.
Haleluya. Muwalimbitsa bwanji anthu komanso kwamene akutionera.
Ndisona ndi chilimbikiso de chilipo amene anandiona nthawi imene ndinabwera I think panopa mkhoza kukhala ndi umbono wa maso ena akuti anthu akumanda kuti kunenepa ndizoona so chilimbikiso choyamba chikhale chimene chocho koma chilimbikiso chachikulu chimene ndikufuna ndikulimbikise nchona kuti ngatidi ndi Mulungu amene wakuitana pamalo pano ngatidi ndi Mulungu amene anakulonjeza chinthu Mulungu ndiwokhulupirika azakwanalisa chimene anakulonjeza chofunika iwe utakukhala olimbika mtima usakhale kugwedezeka chifukwa Mulungu sakunena ndi anthu okugwedezeka ingokhala olimbika mtima chifukwa mkugwedezeka moja munthu umatha kulambira Mulungu kuchimwira Mulungu so Mulungu kamchimwira chilango chimabwerabe so imene ndikakulimbikisa ngakhale nyengo yako kukwereka maka koma ngati ndi Mulungu amene wakulonjeza chinthu munthawi yoyikikayo azakupasa iwe ngolimbika mtima uzikukhala kuyamika. Amen.
Nditokoze Akwalenga amafotokozera ndi mambo achichewa china amati mukamva kuti Akwalenga ndi alimbamba kuti Akwalenga ndi manija musadakwe akuthandauza chani akufuna afotokoze kuti ndi manenja kapena tikamva. Haleluya. Ambuya alemekezeke chifukwa cha chimene Mulungu wachita kwa iwo. Amene nthawi zina kumatha kumapita kuti kumpsera mtima ndani. Yamati kobasi ndizoona ineyo kambiri andifusako ngasikasali katatu. Kuti Mulungu akuti chani. Ndikubwera soka chikena ndikena ananena kuti zikonda kuti aprofeti simukunduza chani ne. Chona simukunduza chona. Fataonani, taonani, taonani. Kana mba 3, nikamene Mungu anati ntambasule. Kuti, umasatira kwambiri. Umamvera kwambiri. Kuna kutenga tipali nikamene Mungu anani ya kumudalisa. Nina, chifukwa chicho nse mba esesa kupanga. ndrama ikabira simuda na zandamu ngwena kwa ngazacha chikumi chicho sisi kabira mkwena kutani kwena kusati ya ndondomeko ndiye mwina muma adaba kusipa chani ni maestesa chini chicho sisi kwa mungu sakuta ni mafuna ni kuzeni zinituzani za tolerelewa zonzi mwini mapanga za tolerelewa posa chedwa hapa ni kubela shido kwa imo simana tenge mezi itatu kusikolo so chukwa chani zimene zimezima chitika kwa mbili kwa mbili kwa mbili chukwa chani mfamini ya mati wangwemba kupembe mafuta wakati kapena kuyenda mchumene mungu wa kupuna mafuta wakati chukwa chani nizimene mbamba sani kasama chingila njira anamena nilisukono nimele mbamba ukuti amene yuyu yuwa mnono ni ya kupanga ya TSS tipange wani tipange tu akwena panga plani ya kupani akwena plani ya kupani miendo kapena kukomona kapena mungu komoka komoka kapena mkari wa misa ngati ya kuona kusogoro kuti kujito ini yomu mkondo yemele ziyanu mwenye kusamili ya kwa mungu kwa kumamba ya kumenye ni mkondo ni mwini jete kuna futu ratu dayo mwiki makala makani suza teka ndi ya Kwalenga chifuwa cha iwe ni suzose mungu suzose na iwe ni anabilia ama kama za chibili yoye anabilia anena anawa manga mwopya mungu yo nikati kumanga ndi mungu kumanga kweni kweni kuji kuma mungu ama ziwa mawa ama ziwa mawa chifuwa cha ani akwena kare chonjo ambele mavudo ambele mnyengo akare agwira ntchito ine iliyonse imene akanatha kugwira cholinga achoke apa afike pa chifukwa apita mumasaudhambi awa anthu akakhale pakati anthu aja afika wayang'ana nda abwana sopano chifukwa cha kumene achokea awazi wachani mavuto aizi wanyengo anali mgula ali yensu amene akuzokhala pafumbi ndiye kuti alemekeza ndani ndiye kuti akukonda ndani chimene mungu amafuna chokuti anthu akaone kufika no tinali ndi mabwana koma nawo uyu uyu ndiwo bwana ya uyu akhale ku panthuzi kuti mwoyo ndi ntengo ofunga ndi ntengo ofunga